mukili moko sepela okombo ya kibangu. Aleluya, Baba, aleluya, yo mongili na ye sepela mukili moko sepela okombo ya kibangu.
You don't say.